Mwami Umane wetu wa maono yetu lata Umoja wawe na menye na kakaradio Yende mwe usiala wati na matawa ime Utaitago wabili galize kuna betwi Sima mama utasaka usahari
Let me flutter around. Eyes closed. Say what you want to say.